Ovuga vuga konje nawe tutaberanye ariko nje kinunzi nuko washaka kudutanya. I can never forget all the time we were together, my boy. At the moment I realize why you look on your wanje nawe. Wanje nawe urakomeye. Mbabarire, I swear I don't wanna see you cry. Cry. Amarira mva mu maso iyo nkubonye ubabaye. Ndagukunda umutima wanje nuwawe. Byihorere. Amarira mva mu maso iyo nkubonye ubabaye. Ndagukunda umutima wanje nuwawe. Byihorere. Humura mama, mimi wako nakupenda. Nasitokutenda hata kama niko mbali nawe. Trust me baby. Rebesha maso yawe kure mama, na wangalie mahali tumetoka mimi nawe. Hata kama matiso sijali ni ya kitambo tu. Kupata na kukosa yote ni majaliwa ya Mola. Wanasemezana wakitukutana, tukikumbatiana inawauma sana. Mbabarire, I swear I don't wanna see you cry. Cry. Amarira mva mu maso iyo nkubonye ubabaye. Ndagukunda umutima wanje nuwawe. Byihorere. Amarira mva mu maso iyo nkubonye ubabaye. Ndagukunda umutima wanje nuwawe. Byihorere. You know, listen me.
Murukundo tuzagumana na kinukiza dutanya njenawe. Njenawe. And anyway tutapendana na kinukiza dutanya njenawe.
Tatizo on the bizini tajo empire. Dieu ton maître n'a dit j'ai couture blazo baby ndwana wacha fire. Goma sire, goma sire. Nalingio, nalingio.
T-Bax, Nadi, j'ai Berzach. Et Big Up
Alta si on the beat.